Yo, my boy, what's up? How you doing?
Roger.
Yes.
Go on, man. Check this out.
Mama makucha yangu ya karefuka kama ya simba wanyama bori wote walizambaratika.